Praise Jesus, Machacos. Praise Jesus. Ooh. Everybody, just wave your hands to Jesus. Come on, Ampenda.
Nikiziunga mambele zake dhambi zangu.